nkuma mu bakinyi bakunze gusohoka igihugu baje gukina amahiganwa yandi nk'ubu mwarasuye ugaruka muri Premier League nice kintu mubona Premier League yiyongereye paraporo yakigegeye cha 2013-2014 mu gikina mu gishushye na ba Fisto niki kibona cyiyongere muri Premier League
icambere cyiyongereye ko kubona muri ino myaka ariho abasatirizi benshi kuva ni umwana gusinda byari ibintu byoroshye gusa urabona uyu mwaka twashizemo intumbero yo gukora cyane tugakora imyitozo cyane nk'ubu mvuye nga ku mugoroba ni gym
Chuti namwe bakunzi b'ikinyamakuru cy'icyanyu Isanamu Media Isanamu TV mudukurikira mu cyakumbuga zacu za Facebook YouTube Instagram n'andi dukishye inkuru kaze mu kiganiro Isanamu Sport aho twaronse umukinyi adasanzwe ni Mel Bitero wa Primus League sunde ni Claude Ndarusanze batazira ramba ramba afite ibitsindo 17 ntihenze muri Primus League ari mu mugwi wa Burundi Sport Dynamic ramba ramba turabara mu kiki
nanje ndabari mu kiki
Lamba lamba ibyiruke by'umupira maguru yabitangwe mu mwaka wa ryari neza na neza.
Neza na neza nabitangwe muri 2002. Niyo natangwe gukina umupira w'amaguru
muri academy
nakinye muri academy yitwa RP Akera cha nzamuka ngenda muri Manyema Vuye muri Manyema ngenda muri Muzinga RRB cyangenda muri Botswana mvuye Botswana ngenda muri Maroc cyangwa subira muri RRB cyangwa mu Rwanda
yeah ramba nkuma mu bakinyi bakunze gusohoka igihugu baje gukina amahiganwa yandi nk'ubu mwarasuye ugaruka muri Premier League nice kintu mubona Premier League yiyongereye paraporo yakigegeye cha 2013-2014 mu gikina mu gishushye na ba Fisto niki kibona cyiyongereye muri Premier League
icambere cyiyongereye ko kubona muri ino myaka ariho abasatirizi benshi kandi ubona ko benshi bari gutsinda ibitego byinshi si nka kera wasanga Mel Bitero wa mbere asumba nk'uwa kabiri ibitsindo bishika 10 ariko ubu ugasanga uwa mbere asumba wa kabiri ibitsindo 2 cyangwa ugasanga kimwe niyo itandukanano riri muri iyi myaka ihari ariko imyaka ya kera muri 2014-2015 Mel Bitero asumba wa kabiri nk'ibitego 10
kusherekeho buryo naciyongereye prime
cyo equipe zirarutana
recrutement
nuko nyine
paraporo yakigegeye cyano mwakira muri RRB wari mu gukomeye cyo gihe
muri RRB kijya gihe recrutement yari nyinshi kandi yari hejuru cyane urabona ko yari tuvise sponsoro ya sponsoro ya casino ugya myaka wabona ko nabakinyi ari beza tari gudugifisa ba Fisto Abdurazake balule ba Christophe urabona ko ekipe ari meze neza kandi yari ifite sponsor nziza
nk'umwe mu bakinyi ba kera abajene b'ubu bari muri Primus League ubabona gute bari muri Premier Division
icyo mbona abajene b'iki gihe abajene bafise tara kandi urabona ko bitanga no gukina ukabona ama ekipe nyinshi nyinzi ziri muri Premier Phase Quatrième Place ubona ko zifite abakinyi beza no gukina barakina
Bara yamaze ati agashitsi ka kera kavumbi ku muriro uyu munsi zambaramba numwe mu bakinyi bakere ko niwe wa mbere afise ibitego byinshi muri Premier League nirihe banga ku muriro bakoresha
abanga ari hari gusa urabona umuntu yamenyereye gutsinda urabona gutsinda ni ibintu byo mu maraso kuvuga ni bijya byo ubuntu ngo nyaduka oya ni ibintu navukanye kuva ni umwana gutsinda byari ibintu byoroshye gusa urabona uyu mwaka twashizemo intumbero yo gukora cyane tugakora imyitozo cyane nk'ubu mvuye nga ku mugoroba ni gym kuko urabona ko asigaye matchi 5 kandi matchi 5 zisaba imbaraga nyinshi
kuvushika mu dynamic ni cyo cyagushimishije
icambere cyashimishije kwanza ekipe nahuye nabo imisore nahuye nabo nasanze imisore duhuza kuko icambere muri ekipe dahujije nabandi biragorana sanga abakocha dufise nabakocha bafise kwanza experience kandi bazi ko umukinyi wa kera afise projet nyinshi ngaje ndiko ndasaba imana n'abagenzi banje ndabe ko uyu mwaka imana yibishizemo imbere ndazi ko imana vyose ari imana mvuye mu ribitere nkaronka isoko hanze ni byiza cyane
ya mu myaka iheze waho rutumwa ko mu mugwiseru kiragwihugu intamba mu rugamba ariko ubu unye ntitukikubona n'ubu unye uri mu ribitere mugabo ntibagushize mu rutondo ubwo ntagahaze wowe ubona mu batuma kabakinye muri mu ntamba mu rugamba
icambere no vuga gusa urabona ari imyaka urabona urukura kina performance ari umunsi imanuka n'undi iduga ariko muri uyu mwaka mwese murabibona si kuvuga nibyo je nshaka kuyivugira ariko mwese murabibona ko performance iri irejuru ariko si ni irejuru cyane kuruta abantu bose nabo bahamagaye si babi ni beza kandi ari abenshi bansumba naje ari abo nsumba ariko yose n'amahigwe amahigwe ataje kuri jewe na kubabara igikuru gusa je no gukora cyane nkongerezamo imbaraga aho bitagenda neza nakosora nkaraba ngo muri shane bishobose ku bushobozi bw'Imana mpamamagaye tugafashana n'abagenzi banje
nk'umubitere asigaye inkino zitanu ubu ntiganwe rizohera ukiri mu bitere
icya mbere jewe nka jewe shize Imana imbere kuko byose ni Imana je numero yanje kandi gahunda yanje ku bushobozi bw'Imana je nzagerageza ndazi ko uyu mwaka ku bushobozi bw'Imana nakomeretse cyane habe ingorane yo kugwara muri 90% nashobora kuva mu ribitere
lambaramba uri mu bakinyi bakira mu mwatanguranye basa n'ababihebye niri n'ubuhe butumwe n'ikihe umukinyi abakwiye kumenya mukugira agumana amaforme yiwe
icambere ni kwanza ni kwanza ubayeho mu rugo kwanza ni ngene wifata urabona kira muntu usanga uye yabiyevye yaronsa kazi urabona mu Burundi na mahera menshi hari no mu bihugu byinshi ariko aya mahera ari ngaha nka jewe ndashima kuko ndonse amahera makeya nkafasha umuryango ariko nkaba mfise intumbero imwe gusa yo gusohoka kuko je namenyereye gusohoka sinamenyereye kuguma ngaha ariko bishobose nkaguma ngaha niyo mpamvu nshiramo ingufu nyinshi ndabe ko nosohoka
lambalamba mu mugwi dynamique turabona nubwo asigaye inkino zitanu igikombe gisa n'icyabakitse igikombe cy'umukuru w'igihugu mukiteguriye gute
igikombe cy'umukuru w'igihugu icya mbere abakinyi niyo intumbero turiko turavugana harya nabo bona bariko bari harya abakota niyo batuko turabura abagahunda kuko byose birashoboka kuko ni inkino zishika zine zitanu ukaba batwaye igikombe kandi ndazi ko ku bakinyi dufise sibabi n'abatoza dufise sibabi kuko abatoza dufise baraduha impanuro bakatwereka umupira ukinuku urabona dufise nka mutoza mukuru yakinye muri Vitaro kera dufise kocha Jumaine n'umusaza kandi ubona ko afise matirite na tekinike nyinshi zo gukocha tukaba dufise maya yarakinye tukaba dufise rure yarakinye abo bose nibyo tuba dufise imbaraga nyinshi kuko aratwereka nka jewe ugasanga maya cyangwa rule bakaza bakanyereka akavuga agararuku naho ubimenyereye ariko ariho amakosa yandi mana koze kuba umukinyi ndi mu kibuga sino yabona akambwira amagaruku ushaka gutsinda nuku ushaka gukora agakora niyo mpamvu ubona tumeze neza uko
nimba atari banga lambaramba amaze afise imyaka ingahe y'amavuko n'imyaka amaze akina muri premier division mu cyiciro cya mbere
jewe cya mbere je natanguye umupira nkiri muto
kwa twavuze
imyaka
carrière professionnelle umaze ukina muri premier division
muri premier division fise nk'imyaka 8 ndiko ndakina muri premier division
y'amavuko
imyaka yanjye fise ya vrai atari ibyo yo guhenduka fise 2008
28 ans nubwo butumwe woha abakinyi bariko baraza bariko baracyaruka gushasha mwarigeze kuvuma kera n'uwo mwasubiye kuvuma n'ubuhe butumwa woha abajene bakiri bashasha
icya mbere nobabwira indero kwanza discipline urabona umupira ni ikintu cya mbere udashizemo discipline nanjye ubonye abantu benshi twakinyanye benshi barabihebye benshi ugasanga afise amashoke ariko ufite discipline discipline zo kuvuga ngo gusonera umuntu yanyu kuba kwanza kazi kawe kuba abatoza kuba na adversaire umukinyi mugenzi wawe n'undi byavuye mu kibuga mugira oya we n'uzi gukina uramwa courage n'undi mukinyi akavuga kumbugya umuntu akuze ameze neza nicyo cyambere no vuga kandi genda shimira namwe abamenyesha makuru kora mu genda inyuma urabona mu bigo by'ibindi abakinyi gutera imbere ni mwebwe atari mwebwe nitwotera imbere nitumenyekana niyo mpamvu ndavuga mudufashe ku mugongo mudu supporting mushire mu binyamakuru cyane turabe ko dusohose si jema ni jema sohose ariko ni gihugu kiba kimenyekana namwe aba journaliste vraiment imane baje imbere mukora akazi kanyu mugendere abana abakinyi abandi mubavugishe icyo kabisa ndakibashimiye
kore ndarusana turabashimiye cyane
namwebwe ndabashimiye
kizira ko twasubira kubarondera muzo twitaba
nari bikabisa
sawa sawa
sawa murakoze.